da 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 da. Say da 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 da.
Excuse me, Sophie. It was your fault.